Molweni kamala mndungu akhona. Phambi kokuba ke ndiqhubekeke nokucacisa le vidiyo ke ndifuna ukuthi ndikucacisele ngamagama nje ambalwa enza umane ndiwabiza apha naphaya. U-Sekhem Center ke, u-Sekhem Center kumalunga nesangqa. Sekhem Center ke sisiphakathi sibe ne-hypotenuse, mhlawumbi ndingayibiza licala elide ke likanxantathu, sibe ne-perpendicular bisector, le nto icandayo elingumgca ocandayo, mhlawumbi ucanda unxantathu. Ndibe ndigqibile ke, so mandiqhubeke ke sithi ke yabona siyazi uba incopho ezintathu zichaza isangqa, siphinde sichaze unxantathu. Sithi ke ngoku ezincopho zintathu sibe noncopho A, uB noC. Ezincopho zontathu zincamu zonxantathu ezichaza unxantathu. Masithi ke ngoku siphinde sithi siyazi ke kwiividiyo ezidlulileyo uba unxantathu ABCD unesiphakathi esisodwa, kuthiwa ke unique Sekhem Center, esidibanisa ezincopho zintathu. Ngamanye amazwi kuthiwa yi-unique point ke, loo unique point yile Sekhem Center. Sithi ke ngoku siphinde sizobe ke ngoku i-perpendicular bisector. Nantsi ke i-perpendicular bisector iyaxwesa, sithi nalena yi-perpendicular bisector yelicala. Yonke le migca ke ndiyizobayo zii-perpendicular bisectors ke ezi. Nale i-perpendicular bisector, i-perpendicular bisector into eyenzayo ke ukuthi ke yahluke kwezinye kukuthi yenza u-90 degrees apho yohlule khona ke, itsho yenze u-90 degrees. Sizawuthi ke ngoku u-A ke kule incopho uza kulingana nale incointi, yona le incopho uxela, aze u-C naye ke ngoku alingane nakule iyakuphi incopho, nale incopho nayo iza kulingana. Ize ke ngoku le isesiphakathini sizayibiza ngoba ngu-O i-Sekhem Center ke isiphakathi. U-O yi-Sekhem Center. Yonke ke le nto besiyenzekile kwezinye iividiyo zethu. Kunezincopho zakho zintathu uze ube ne-unique triangle. Unique triangle ke ngunxantathu oyedwa. Zonke ke ezi ncopho ke ziyalingana. Sithi ke ngoku umgama wezincopho zintathu uyalingana osuka mhlawumbi kwi-Sekhem Center. Masithi mandizobe ndithi ubude balo okanye umgama ka-OA, umgama ka-OC nomgama ka-OB bonke bayalingana. U-OA ulingana no-OC aphinde alingane no-OB. Loo nto ke yi-Sekhem radius ukubiza kwayo. I-Sekhem radius ke yona iyajikeleza. Mandithi ke uba mhlawumbi undinika incopho, uba ngaba siyakwazi ke ukuthi sifumane uba ke sifumane loo nto eza kuthi yenze isangqa, yi-locus ke loo nto ngesiNgesi. Uba undinika nayiphi incopho, masithi incopho yethu esisuka kuyo lo, uphinde ke ngoku uthi yintoni ke ngoku umgama ozawusuka kwezi kule ncopho uya kwenye, iza kwenza ke ngoku isangqa beke yajikeleza noba undinike yiphi incopho. Mhlawumbi siphinde sithi ke ngoku uba uqala apha ku-O, zonke ke iincopho ezisuka ziye kulo ncopho ke ziyalingana zonke. Lona ntsika ke eso sangqa sizawuba nencopho u-ABC ngoba ke zonke ezinantsika zikude ke nge-radius. Isangqa sethu ke siza kufana nento enje, zikude ke ezincopho nge-Sekhem radius ukusuka ku-O. Isangqa sethu singaba nje ke. Yonke ke into ebesesithethile ngayo apha kukucacisa nje ukwenziwa kwesangqa uba isangqa senziwa njani kunxantathu. Ndiyayiphinda ke into enika umdla ke leyo, uba ndikunika iincopho ezintathu okanye undinike iincopho ezintathu, loo nto ke icacisa okanye ichaza unxantathu oyedwa kuthiwa yi-unique triangle ke leyo. Manje icacise kwakho zii-points ezintathu, iincopho ezintathu ezingekho kumgca omnye. Thetha ukuthi ziqelelene, zitsho zenze unxantathu. Iincopho zethu ezintathu ke ezingadibananga zenza ke unxantathu oyedwa oyunique. Ize loo nto ke ngoku ithetha ukuba izawukhupha ke ngoku ine-circum center eyunique edityaniswe ke ne-circum radius, umakhisanqa ke naye oyedwa. Uba ngaba uba ke unika nayiphi ke ngoku incopho eyodwa ne-radius ke eyodwa, loo nto ke ngoku ichaza isanqa esisodwa, ichaza isanqa esisodwa. Yonke ke esize lo mzobo uchaza kanye le ncanzelo ndikunike yona phezantsi. Loo nto ke ikubonisa ukuthi i-unique circum center, uba undinika iincopho ezintathu, loo nto ke ngoku ichaza isanqa esi-unique, iphinde loo nto ichaza kwakho futhi unxantathu oyedwa, kuthiwa yi-unique triangle ngesiNgesi. Masi enye indlela ke yokucinga ngayo, uba ngaba unika ke ii-points ezimbini, kuzawuvela ke ngoku inani loonxantathu abangakwazi ukubaleka abaninzi. Yabona, ndingenza lo unxantathu xa undinike ii-points ezimbini okanye iincopho ezimbini. Singenza lo unxantathu, bonke ke abanxantathu bazawuba ne-circum center ke ezahlukeneyo ne-circum radius ezininzi nezanqa ezahlukileyo. Loo nto ke izawuyenza ukuthi ke ngoku ezincopho zingabikho unique, ezo zanqa zingabikho zodwa, abanxantathu bangabikho bodwa, singaba nesanqa. Uyabona, nantsi ndikuzobela, uyabona ukuthi iba yinto nje exhakaxhaka emdaka. Uyibonisa loo nto ukuthi ke iincopho ezimbini azanelanga ukuthi zikunike i-unique circle. Loo nto ke ngoku yodwa inika umdla. Mandithi ke ngoku ndinombuzo, uba ngaba ndinesanqa nje ke ngoku esisodwa, uba ngaba ke ngoku esi sanqa sizotyiwe kunxantathu, ingaba ke ngoku isiphakathi saloo nto ingaba ithetha ukuthi eso siphakathi yi-circum radius na? Ngoba kunezinye ke, kunezinye izinto. Manje zame ndikuzobele, ndikubonise le nto ndizama uyithetha, ndingakulahlanga ke phofu. Mandithi sisanqa sethu esi, nantsi ke umphakathi waso. Uba ngaba ndizoba ke ngoku unxantathu wethu, zonke ke ngoku iikona zalo nxantathu zilapha kwesi sanqa. Ingaba ke ngoku lena ntsika esi sanqa yi-circum center salena ntsika na salo nxantathu? Mandikuzobele ke ngoku lo nxantathu. Yabona ke ngoku zonke ke ngoku iikona zalo nxantathu zihlala kwesi sanqa. Uzibuza, ayibo njani ke ngoku ngoba ayikho nangaphakathi? Le ncopho ke ngoku izawuba yi-circum center njani? Kodwa qaphela uba ke ngoku zonke iincopho zalo nxantathu ziyi-radius away ukusuka kule ncopho yethu. Zonke ke ngoku ezi ncopho zonke zilapha esanqani sethu, loo nto ukuthi ke ngoku zikude nge-radius kule point yethu sesiphakathini. Yabona, nantsi ndikuzobela, nayo ikude ke nge-radius. Ngoku ke ngoku le ncopho yethu ingumgama olinganayo nakulaa point nakuleya i-point, zikude ke nge-radius umakhasanqa. Uba ngaba ke ngoku ingumgama olinganayo bese siyenzile ke kwezinye ii-videos, loo nto ithetha ukuthi uba ke iyalingana kunyanzeleka ukuthi ke ngoku ibe kwi-perpendicular bisector yale nto ezikuthi zidibanise ezi point zimbini. Loo nto ithetha ukuthi ke ngoku ikwi-perpendicular bisector icanda kubini futhi ke ngoku iya icanda lena ntsika ngokubini. Singaphinde sithende into enye ke nakule sithi le masiyibize le center ngoba ngu-O uncopho A. Uncopho A ungumgama omnye, masithi ngu-A B C. Sithi ke ngoku uncopho O ungumgama olingana osuka ku-C no-B. Kumele ukuthi ke ngoku ibe kumgca ocanda kubini, i-perpendicular bisector. Futhi ke ngoku isekwangumgama olinganayo ukusuka ku-A no-B. Ngoba ke ngoku u-A no-B bahleli apha kwesi sangqa sethu. Ngoku kufuneka nayo ikube ke ngoku ihlala kule perpendicular bisector ka-A no-B. Eyi, ndiyathemba ukuthi andikulahli, iyacaca le nto ndizama ukucacisela yona. Nantso ke lo mgca wethu upeple yi-perpendicular bisector yethu ke. Size sithi ke ngoku kwaphinde kwakho umgama wayo uyalingana nomgama ukusuka ku-A nokuthi usuka ku-C. Kungokuba ke zozombini ezo nto zikude ngomgama wesangqa ke oyi-radius, nazo befanuba ke ngoku zingumgama olinganayo ka-AC. Masithi ngoku AC uyalingana umgama wayo. Inika umdla ke le nto ii-perpendicular bisectors zethu ezintathu ke ezikuloo nqantathu ziyaxwesana, kodwa ke ngoku zixwesana ke ngoku zilapha ngaphandle kwesangqa sethu, kodwa ke ngoku zisuka kwincopho yethu u-O. Into yokugqibela ke endifuna ukunantsika ukuthi u-point O uza kuba ke ngoku yi-circumcenter yethu, uhlele kwi-perpendicular bisector yethu ka-OC. Ezawufana ke nento enje, into efana nalena ke. Uyabona ke ngokuba ezi bisector zethu zintathu zizodwa. Loo nto ithetha ukuthi ke ngoku u-O wethu yi-circumcenter nyhani. Uba ngaba uzoba ke nasiphi na isangqa uzowubeke nawuphi unxantathu, ii-vertices ke zii-points ezi zikanxantathu zihlale kwesi sangqa. Loo nto izawuthetha ukuthi ke ngoku u-O wethu yi-circumcenter, kulapho ke ngoku isiphakathi sethu sikhona salo nxantathu, and ke ngoku sisiphakathi sesi sangqa. Uyabo, nantsi ungazoba nayiphi na unxantathu isekwayi-circumcenter lo nxane le esi lo ozawuphinda abe yi-circumcenter yalo unxantathu. Yambo? Because i-perpendicular bisect zayo zizawungqumla kulo O wethu and ngumgama omnye olinganayo. Noba ngomphi unxantathu olapha kwesi sangqa, noba ngomphi zawulingana. Enkosi.